Nā te piki haere o te mā ki te mahi I pai ai te timatanga o te tau mā te hunga arumahi. He ai ki a Janet Faulding, te toi hau o te pai tukutuku rapu mahi a Sikh, kua tau pai te tuā papa mo te tau 2014, ā he tau whāinga nui ki te kukume I ngā pūmanawa tuatahi I tēnei tau. Tata ki te 252,000 ngā tūmomo mahi I pānuitia e Sikh I te rātau. Ko ngā ahumahi e toru kai te taumata ko te waihanga, te mahi ārehe me te hoko whare.